Faga wale dege ayo fo nigira yamila baranyuma